Hapa mshayeni. Hayi vele kufanele phela simkhuze. Sasimkhuze phela. I'm not sure.